mugihe mu Burundi abantu benshi bahangayikijwe no kuja ku kazi gukora umushahara mukeya, hano turafise umuntu wewe yimari imyaka ndwi adatonda ku kazi kandi arahembwa yitwaje kwari ikintu ntazi ntorinda no kuvuga mu izina bino bintu nama ndabivuga n'ukuri biranambabaza. Umuntu kwitwaza icyari hanyuma ntaje ku kazi kugira gusa ngo abaranunuza abandi. Twihuse reka tunyirukire mu ntara ya Karusi. Abakozi bo ku bitaro natwe turashoboye baridogera cyane uw'Imana Nestor Batazira Benurire ko ariko arakora amanyanga yo gutoza amafaranga abantu ababesha ko bazoronka akazi. Hano rero ni nyuma yaho ivyo bitaro bisohora itangazo ryabipfuza akazi bino nta misi biramara, ariko wewe yaciye atangira kubivyaza umusaruro. Ati gute kino nico bita mu kinyamazuru appel d'offre nkuko bishikirizwa n'abakozi ubone story arongoye asanzwe arongoye ugwego gw'imbonera kure mu ntara ya Karusi. Nuko rero kuvaho iryo tangazo rigiriye hanze yaciye atangira kugenda arahenda abanyagihugu abaka hagati y'imiliyoni 2 bene miliyoni 3 hari imbere n'abamuha amafaranga arenga hari n'abamuha miliyoni zishika kuri 5. Aya ni mu mafaranga y'amarundi kuri buri muntu wese ngo yipfuza akazi kuri bino bitaro twababwiye byitwa natwe turashoboye. Icyababwira abizeza ko bazoba abambere mu kuronka akazi kuri ibi bitaro kubera ko asanzwe afise igitinyiro bamuzi nk'imbonera kure kandi ngo ikaze baravyemera bakamuyoboka bakamuha amafaranga. Amakuru dufise nuko hariho akagwi k'abantu atari bakeya baba bamaze kumwizera bakamuha amahera bizeye yuko azoba arose akazi. Amakuru dufise kandi nuko bino bintu atabikorera abantu bakeya, n'ubu hari abagifite icizere ko ngo ashobora kuzobarosa akazi. Twihuse tubamenyeshe ko uyu Nestor w'Imana Batazira Benurire asanzwe akora muri ivyo bitaro nka secrétaire de direction. Nababwiye yuko atigera atonda ku kazi nk'abandi n'umunsi n'umwe. Iyo haje ngo hazaje nk'uje gukora kontrole gusa ngo haza nk'umwami, abaduhaye amakuru batubwiye ati atonda nk'umwami yishakiye, ntaza gutonda ngo akore nk'abandi. Kandi buri kwezi umushahara wiwe urasohoka, umushahara wiwe uraza arahembwa. Yitwaje ko ari umukuru w'imbonerakure, murabyumva iki kintu navuze ntazi bita imbonerakure rero kiragisibije. Umuntu yitwa imbonerakure nama numva n'abategetsi bavuga ati kwitwa imbonerakure shake kuri imbonerakure so kuvuga ko tugendura honyora abandi, ariko mu kibano tumaze kwiyakira ko imbonerakure ifatwa nk'ikindi kintu ku buryo nabo bakorana ngo bibaza impamvu aguma atonda guhembwa mugabo adatonda ku kazi bikabasiga. Nivyo bice bituma batabaza ababishoboye kugira ngo banyarukire ku bitaro babatabare. Bavuga bati turasavye ministere de la santé publique du Burundi bahagurukire uyu mugabo iyimbonerakure yitwa Benurire asanzwe yara gisibije hano hantu gushika naho bamutinya kubera gusa igitsure ciwe. Nta kuntu twebwe twoguma dukora dutonda ku kazi hagira kuja guhembwa tugahurirayo kandi wewe atigeze atonda ku kazi. Murazi yuko twebwe iyo tubaha amakuru kenshi tubaha amakuru tukabahana n'ibimenyetso, niyo mpamvu mubona mu maso yanyu ariko haraduga ibiranga inkuru turiko turabaha. Niwo mwimerere w'inkuru tubashikiriza. Uyu mugabo hari makuru menshi ariko aramuvugwako uhereye mu kibano hasanzwe aba inyifato yifata mu gutoteza cyane cyane abo batavuga rumwe nubwo nyene uyu munsi twaramutse tuza kubaha aya makuru avugwa kukuntu ariko araka amafaranga abene gihugu ababwira yuko azoba rosa akazi kandi mu byukuri atakaza atanga tukabonaho nakaryo ko kubwira abari ko baramuha amafaranga yuko uyu mugabo ego nubwo ari umukuru w'imbonera kure kandi akaba ari Benurire ariko so kuvuga yuko ari watanga kazi uzihenda akamuha amafaranga azamenye ko yibwe baramutinya kubera yuko babona amaze iki gihe kinini wewe adatonda ku kazi kandi ntihagira icyaba namwe muravyumva ko batobora kumutinya bacabana ko ari umuntu akomeye cyane ariko mu byukuri amakuru dufise nuko ababijejwe bamaze kuronka amakuru yuko adatonda ku kazi nubwo nyine ngo hari abamukingira nawe nyine aracugwa abari kora amafaranga rero ushobora gusanga muhombye ariko bavunira kagohe kugira ngo mumenye uko mubyitwaramwe guhendwa ngo azoguha akazi kandi muzi yuko imbonera kure atarezo zitanga akazi nubwo adatonda ku kazi nabajejwe gukora mu bandi abantu mwibwa rero ejo ntimuze mugaruke mutabaza ngo twaribwe amafaranga mwaramuremetse amafaranga kubusanzwe nubwo nyene akora kamwana bamame akamwana bamama mu kazi akazi mu mategeko uko gatangwa ntigatangirwa ku telefone canke ntigatangwa hatanzwa amafaranga mu byo nkubo uragenda ugakora ikibazo iyo bakoze batanze iyi appel d'offre ukizimana ugatsinda ugakora ego turazi ko bikorwa mu manyanga ariko mugabo gucurenza ko ugacubugenda ugaheza amafaranga ubenurire nawe ngo aza guha akazi nibaza ko ubukoresheje ubwenge buke ikibabaje harabatubwiye ko bariko baratanga amafaranga ngo barinze kugurisha amatongo yabo abandi ngo aho baba bari basanzwe bakora baza gusaba ideni bakadepoza hajya bagaca bamuhaye amafaranga bakadepoza hajya ngo bazabaha akazi ibaze kuguma ukorera ubusa wahenzwe n'uyu mugabo yuko azoguha akazi ukazokora umwaka wose ugahera bakunzi banje nkuko namanda bikora hano tubaha ubutumwa kugira ngo tubakibure agashomeri karababaza nibyo murabizi nanje ndabizi n'ubundi arabizi mugabo nubwo agashomeri kababaza no kwibwa birababaza gusumba agashomeri ibaze kurya ideni kugurisha itongo kugurisha utwawe cyane twaziganije ukadutanga hovyo ukemera gatubika umukanda uzi ngo ugiro nk'akazi wipfuza bigahera utakarose ibaze nawe iyo situation ucubamwo ku kazi gukora uzi kutazohembwa genesis mu kibanza cyawe numva nakazi no gata ariko ntandi mahitamo ugataye urapfa uraga umukoro ugakora nabi n'umutima mubi ukorera ubusa hano cangaruka no kuri leta ndayikibure akantu kamwe ni kuzirahagurukira abantu nkaba kuko nibo batuma abakozi bakora nabi iyo umukozi ariko arakora azi ko atazohembwa azi ko ariko akorera ubusa akora n'umutima mubi ashobora no kwiba abonye ibyo yiba kubera avuga ati nanje baranyibye cyangwa akabicikana bivana naho akora leta rero nifize igikorwa kinini cyo gucunga abantu mwe naba guhana abantu mwe naba abafashwe kugira ngo babere n'akarorero abandi n'abandi batinye babone yuko abakoze amakozi nkaya bahanwa sinorangiza ntakwibukije ko tuganira n'ababishatse mu kutwandikira kuri ya WhatsApp twoma tubaha reka ndayikwibutse nimba ari bwa mbere nkurikiye urandika akamenyetso ko guteranya canke please ushushira ko ikode amajana 358 uce wandika 46 usubire 58 ukomeze kuri 31 urahereza ku majana 314 3 58 46 58 38 3 14 Jewe nitwa Daniele Mugisha. Ishene yitwa Urugendo News. Mushobora no kuronka ibiganiro byacu kuri YouTube channel Senere Inyankamugayo. Ndagushimiye uhezagirwe cyane.